Igama lami nguLwando Hlazo, ndingowakuXolo naseNgcobo but ndihleli lapha eKomani. I'm a visual artist, ndispeshalayiza ngepeyinti. The only thing that inspires me uba ndipeyinte, it's daily businesses apha etawuni, izitragli zabantu, ezi layini zabantu bafolele ipeyi, abantu abathengisa esitratweni, like bonke aba bantu bahaslishayo bazama ukwenza i-meaning ngobomi babo. Ewe, yile nto endenza uba ndipeyinte because ndifuna ubalisa isitori sabo nam esam because siyarileyitha. Ndayidiskhavarisha into yobana ndiyakwazi uzoba okanye upeyinta ndisemncinci because I feel like sisiphiwo esi ndinaso. Then uba ndilandele isikolo esi sitish art. Esikolweni bendizoba like kwii-notebook zam okanye kwii-textbooks soloko ibhaliwe apha e-back so ndingxoliswa nazii-teachers. So I decided into yobana ndifunde i-art nangona abazali bengavumi ncam ngaloo nto. So yeah, what makes me happy when I see people viewing my work okanye bendikomplimenta mhlawumbi kwi-art gallery okanye kuloo exhibition ndikuyo, it shows that uba bayayiappreciate-a le nto ndiyenzayo. Zonke iintsuku bendihleli apha erumini ndizivalele ndingayazi noba uzawuthini ubani xa seyibona le artwork but ayifile laa moment yobana okay ithetha ukuthini le chap le artwork, abanye ke bade bafuna uzithenga. So ndiyabulela kwabo bantu, yeah. Uba ufuna umsebenzi wam ungandifumana kwi-social media, Twitter @Hlazo15, then Instagram @LwandoHlazo, and then Facebook Hlazo, and then WhatsApp okanye xa ufuna undifowunela 082-422-690.